pakubwera kuno Durabric foreign trees yalithandiza kwambiri mwai wa ntchito umene umasokera kwathu kuno kukupeza pafupi ndipo kuti kugwira ntchito iyi mtima uli m'malo mosadandaula kune kuti tikozoyenda mtunda wautali ayi koma tingochoka mtunda wachepa.
I'm happy that I'm not going to be able to do this.